Mr. Put it in. Zagada.
That's your body.
Excuse
me. I want to be your fighter.
Bijana bijana ndokuti unze kune plan. Aiwa kani ita zvinhu zvako 1-1.